Mō mātou, te whānau o Te Rito, mō mātou no Ōtaki nei, ko te mea nui mō ngā āpōpō, ko a tātou tamariki mokopuna me te whenua. Kia ora pai ai te whenua, te mauri o te whenua, te wairua o te tangata, te whanaungatanga, hui a ngā mea nui kia mātou.